upakishe unboleke kumbi kwihotel yami.
Ma.
Ndiyakuxotha.
Ngiyacela, ma.
Hamba.
Umthetha kanaso sibamba. Kodwa uma ngabe singekho lona.
Kusho ukuthi khona omunye umuntu onazo.
Yini? Kahle kahle. Engahlangene nami. Ukuthi usakhile usiza wena ngokuthola isibhamu sakho. Noma ile ndaba ukuthi wena owadubula uJackson.
Smoke and Mirrors, tonight at 9 p.m. only on E!